Lapho ngicela unginikeze amanzi le yamali enzifuna ekhaya.
Awusalindi noma usugoduka.
Hayi love.
Ngaba thina amakhehla kumseleke ngibuka kenza lento.
Thank you.
Andinamali. Andinamali.
Ungishayelani manje?
Sithanda sami yabo.
Ungishayelani?
How love, uyazi pillow fight?
Oh, pillow fight.
Yeah.